You know what? Bethu kuthi omunye umuntu uyabuza ukuthi ngiba kanjani consistent. Because isimo sami asivumi. Ngizothi namhlanje kunomuntu bethobekelela ama 20 cent kwaphela inyanga noma kwaphela 5 months lo muntu usene 1000 mfethu. Ngizothi bethempilweni yakho mfethu izwi nezwi noma kuthiwa lincane kangana ungalidelile empilweni yakho. No matter noma kuthiwa uzibona useless kangakanani kodwa as long as kusekhona inhlansi yesu qongelela lowo mazwi phezu kwempilo yakho wakhulume every day uyaqongelela njenganomuntu oqongelela ama 20 cent every day qongelela amazwi akho kusasa uyozibonga ngawo kusasa uyobutop ngawo abantu ade bekubuka bengakunaki kanti ubuqongelela amazwi akho usibona sisamile impilo engathi ayinyakazi sisaqongelela amazwi ethu mpethu siyaqongelela siqongelela lento engaphakathi kithini ukuthi izokhuma ngesikhathi esifanele uGideon impethu ithi iBhayibheli mefika uNkulunkulu wathi Gideon hamba ngalamandla onawo wabukeke emancane kodwa hamba ngawo ngenxa yokuthi lamandla angaphakathi mfethu as long as noma kuthiwa into incane kanjani kodwa uma ingaphakathi kuwe mfethu inamandla. God bless you.
God bless you. Qongelela kulawo mazwi ona.